Baby.
Wewe nani bwana?
Baby jamani umenisahau jamani baby.
Baby nani? Nani wewe?
Jamani hata mikono yangu shika basi mikono yangu jamani ningie.
Ah wewe nani bwana niachie.
Samani.
Wewe mambo kwa ibenda siku sipendi niangalie.